ivesi ngamashumi amabili anesithandathu. Phendula la nyaniso uThixo athetha ngayo phaya esithi umngulo olwenyaniso. Masikhangele le nyaniso uThixo ayifihlileyo kwiingqondi nezilumko zehlabathi. Nantsi le nyaniso kaThixo bathandwa, ithi apha le text uba neGenesis sahluko sokuqala verse 26 ithi, wathi uThixo masenze umntu ngokomfanekiselo wethu ngokufana nathi. Wathi uThixo masenze umntu ngokomfanekiselo wethu ngokufana nathi. Phaya ku 27 ithi, wamdala ke uThixo umntu ngokomfanekiselo wakhe, wamdala ngokomfanekiselo kaThixo umntu. Uthixo makasikelele ukufunda kwelizwi lakhe ngoku nabona phakade. Amen. Nantso imfihlelo bapostile, ne? Sawuthetha nani nina banenkolo yokupostile, ne? Kuba ngelixesha bapostile siye silibale thina, sike sithethe kakhulu ngamawisile, sithethe ngabantu basetshetshi, siyeke ukuthetha ngale nkolo yethu. Nantsi inkolo yethu bapostile, ithi kwa ngebhayibhile uGenesis olunkulu lwenyaniso uThixo phaya uthi, masenze, masenze, uthetha nesininzi uThixo, masenze umntu ngokwemfuzo nemfano nathi, masenze umntu, masenze umntu ngokwemfuzo nemfano nathi. Ku-27 uthi phaya, wamdala umntu uThixo ngokufana naye, akasathethi nathi. Niyama namba thathu, akathi nathi ngoku, uthi ngokufana naye yena noThixo. Phaya ku-26 uthi bathathwa, masenze umntu ngokwemfuzo nemfano nathi. Uthetha nabani uThixo ngela xesha bapostile? Xa isiuthixo ba uthetha nabani? Phaya kwesi-27 uthi wamdala uThixo bekufuna ukufana. UThixo bathandwa ngumakosini nanehlobo ngelaxesha ku-26 esithi masenze, uthetha naye. Uthetha naye ngoba uThixo lo kaloku uziqu sithathu. UnguThixo uyise, uThixo unyana, uThixo umoya wengcwele, uThixo uneqhekeza nesonka naye. NanjengoThixo ukhekeza isonka naye, uthi masenze, uthi moya wengcwele nawe Thixo unyana, masenzeke ngoku umntu ngokomfuzo nemfano nathi. Uthi ku-27 ngoku uthi ufana nam lo mntu mna nanjengoThixo. UThixo ungumoya yaye bonke abamnqulayo bambele ukumnqula uThixo ngokomoya. So uThixo ngaphaya xa simasi, masenze umntu ngemfuzo nefana, masenze umntu ngokufana nathi ngokomoya, masenze umntu ngokufana nam nanjengoThixo, kuba mna nanjengoThixo ndingumoya, makafane nam le mntu abe ngumoya njengam. Wamdala uThixo umntu wayifoto yakhe ngokomoya. Now ifoto uThixo mdalile bapostile umntu ngokufana naye, uthi xa esitha abaphesi pha bathathwe enkosini, uthi ibamba uThixo wayekanisa imvula. Ngoko ke kubekho mntu onokuyisebenza intsimi, semdalile umntu ofana naye ngomoya. Ngoku uThixo ufuna ngoku umntu oza kusebenza ngamasini. Lo amdalile ungumoya akakwazi usebenza ungumoya esibhakabhakeni, uzakwazi ukusebenza eselenkwini. Uthi uThixo akakakho umntu onowasebenza ngamasini, ndiwenzele. UThixo kodwa wathathatha ithulo mhlaba, wabona uThixo mandenze umntu, mandenze umntu ukuze sent a nine. It's what the money left, which is all your attention. One more, which is all the sin. Look at the discounted color city. Thin, 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 what more of the
Pastor. wabona uThixo ba indalo nangoku nale ndalo inakade uThixo ayikandiqondi nangoku uThixo uThixo ba ndikuThixo phile enyameni ndathabatha inyama ndayakha inyama ukuze ibe ndawo yanomkhaya uze ibe yitembile engcwele kathi uthi kwade baseroma 12:1 ndiyandivusele labazakwane ngeveso kaThixo ukuze ndiyinikele emizimba yenu uThixo ize ibe lidini eliphilileyo nelingcwele nelikholelekileyo uThixo uthi ke mhlana nandawo ethi athande enkosini uthi nina sendinakunako umnina okweli phakade ze nobe kumila ngakumbi nina ngokuhlaziyeka kwenu ngqiqo now ukuhlaziyeka kwenu ngqiqo yam nawe mpostile ukumqonda uThixo ngenene ephinde senyameni ukuzazi uba ndingubani nam na kuloba mba usathana adlane ngathi thina abapostile ba uyayazi uba awuzazi wena ubani wena ufana namandlovu ephayisekesini uyindlovu phayisekesini nengonyana indlovu ingabankulu kodwa yintsilo esiyifumanane indlovu into yoba jonga iyabothelela ibothelela